yamufashe gusinya mu yasinye yo mafaranga kora ko none muri umwe kandi yayatoye kugira ngo mugire mariage mariage yabaye entre vous sawa
bese warose twubaka wigakomera tukavyarahungu mese nakobwa tukaba makara tarurubea
twende
izo ndoto nizo nshaka kumva ko wandoteye hamwe zitobizo je no kwirigwa naniwe jewe no kwirigwa na
nivyo
ego vrema ngo izandoto ngo nizashaka ngo zitaba izo vrema irigwa li forsana aka karirimbo rero ndagatsura abantu bose badusabye akarimbo good morning love
yego morning love ya diwan mama te kuyumva ni 94.8 mu 99 tajira ni kigane good morning twageze muri wa mwanya wa giri na macanyise duhuru mutima
yes hamande yuti abashaka kurunka masije yuko mu yarunka 19h kuri ya nimero nyene mu mutima tata kwibasubiriramwo 19h abantu bakeneye kuba mu ambassadeur nawo nyene ni isaha imwe dijoro ni kuvuga 19h rero reka tugiye ko nasije numudade yatwandikiye aratubwira ati no mu mama yamaze kuba mu mama urumva aratubwira ati jewe vraiment twakundaye n'umusore dukundaye n'umusore yaranyereka yuko afite amafaranga akwiye mucabibona nyene ba basore ha aha
bamuponga
voilà bamakashi ari ya distance bamota ucubibona
abakorofi
amota amafaranga ari ku kilometero hama rero je dukundana no mutipe vraiment yanyereka yuko afite amakwaci
yego
afite amafaranga hama tumaze kubana bon turategura mariage numva afite amafaranga quand même mutipe wanje afite amafaranga ntegeze gutegura urubanza rukwiranye n'amafaranga umusheri wanje afise bacha bategura urubanza rw'amafaranga menshi
yego
hama ubunye turabana rero ubunye tubana niho ngiye kubona yuko amafaranga yose twakoresheje mu rubanza arayo umugabo wanje yari yaguranye rero yego yari deni yamutwaye yari deni ati ubu rero baguma baza kutwishuza
yego
none numva ntanguye kumwanga numva urukundo rutanguye kugabanuka kuko yarambeshe yarambeshe yuko afise amafaranga kandi atayafise ni kuvuga none ubu tuzoca tubaho gute nkori iki mwompanuri iki ndabigenze gute ndalengewe
ndashuhiwe
ndalengewe
agira ivor umbereza rero ta umbereza tugire ngire ko jewe sinza kuvuga byinshi ndagewe na mariage bayita mukopo bayita ide
ideni
ya bank
apana ya bank gusa ofite yari deni ya bank uyu mudada yaradiko yaradiko ari deni ya bank mugabo a part ideni ya bank ari yandi mafaranga ku ruhande yagiye arasaba abagenzi inshuti ababanyi
kugira gire mariage
yashoye kugira mariage
ubu nyene kujya munsi yari bi
kwidene yo mu diaspora urabona yuko ubashusha
kandi usanga hariho umuntu nko bari karagira mariage bari muri mariage ujya munsi bari muri bi nawe yereka aravuga nti inoti zanje
Iwaje ari muri muri cortege aranga akati uyu munyu frema yuwakishije amafaranga yaye
umuntu nabonye umuntu apfuye wangaza kwesheza amafaranga yapfuye yarampitiye emilio komasa urakomeye wewe
erega mwaga mujyangurayi urayari
ego kwe ani kingorongoro nogu
bashira ridigo okay dere mudada wabanuri
uri kintu namahanura niki
ego
wa mudada wewe uri kuri kwegera ibibazo
eh
none gasha nimba yarakoze mariage kubera ko amafaranga arayo yatoyide
eh
c'est vrai yashatse yiyemere rego yarakoze ikosa ryo kwiyemera kugira kore mariage mu bana siko mugaba nubwo yabikoze wowe nk'umugore wiwe none jeje iki
wakoze iki umubuze
ashobora kuba taranabizi umudamu umukobwa ashobora kuba taranabizi ariko mbarira ingene mwa mukundana n'umuntu ukabona atahana kura amafaranga hama mukama mugiye gukora mariage y'imiliyoni zigera kuri 15 million ukagenda utamwaje tayo mahera wayakuye heshere
nkora madili
umva wewe utarubishaka sa
nkora madili ndagusavye
ukora madili sawa dufate ko yakora madili ahuranyishuye aha navyo bise buretse avyinjiyemo njewe ni wewe sawa wa mukobwa we nimba data we nakora madili ayo mafaranga nkaba narayatse nk'ideni mbega wumva
kubereke wakideri kandi ukora madili kandi amafaranga jewe mbona yuko yafise unsokana mu modoka zizimbye kwa uhindukira imodoka ukanguriya parfait izimbye ukanguriya kirato kizimbye amakiyaje nka kurakura
nyamisha kwiyemera kwiyemera hari abahungu biyemera
kwere kunyemera
kunyemera mu bitari byiwe ibyo birabaho akumena nako tuzofata ibintu ibyo ngo tubifate police gusa hategereza ko ba police akabaho namwe
Wewe rero uvuga ati uwo mudada none yari he kugira ntabaze umuhungu ataye amafaranga ari kwambahe ko ari menshi
neza cyane nimba yarabibonye ntavuge yarakoze ikose en prisidosa nimba ko atabibonye umukobwa akaba hageze ubu akaba ari habimenye kora ko baza kumwishuza none nk'umugore ari karakora iki n'umugore niho rero hari hageze kavuga kumbe byagenze uku kugira ngo tubane Weni warukwiriye ahubwo kuvuga ngo je burukundo numva gwagabanutse no uvura umugore nyabaye.
Uyu munsi rero harageze ko tuva muri soko niruze tukagaragaza urukundo rwacu beno murango babona jewe ndakwariye umugore wanje
ndakwemereye ko nzoguha amafaranga miliyoni n'amamiliyoni ugwaye ndabasesagure
Urizigo ba njye ko ndakoviriza bashi
ndaheza ndaheza umviriza ndaza kujyarutsa nk'umunota umwe nzoba mejeje yuba hari hageze rero ku mugore afata mu mugongo umugabo gwarukundo ko ku mugabo akarubona abona nubwo baza kumwishuza ego umugore nubwo atarabizi mugabo akavuga nti mugabo wanje sino gutaha ikosa turi bamwe iki kibazo nimba cinjiye muri twebwe
turi babiri
yego ntago ndero mukobwa yarakuriye gufata ngo numva urukundo ruriko ruragabanuka koreko atabimbariye ko aramahera ya banke yatoye canke yabagenzi yatoye tukagira mariage deje yarayatoye akoreka akagukunda kandi murabana yamahera yakoresha mu rukundo rwawe koreka atari kuyatora akayakoresha nibindi hama ntimugire mariage akagutwara nti wari kumwemerera ahubwo rero harageze yaho mufate mu mugongo mufate neza muremeshe Nico bitakuremesha umugabo wawe ni hazobona ati uyu muntu naho namuzanye byukuri ni wakamara nakindi kirenze cyo shobora
kuba ego cyindi ko ndavyumva bashiri umutipe ni umuntu asesagura ama n'umukoga nawe nyine umuntu asesagura
ngo
ndabwire ikintu kimwe hariyo yo bavuga ngo uhushitunga ashe umugore
yego
babashetse kuvuga yuko umugore mu bisanzwe arajua hall nini inya mu rugo gwiwe ndavuga kene yuko urugore urugo gwiwe rukomera rurakomera akene yuko rusambuka na rurasambuka ni kuvuga nubwo umutipe yarafite amafaranga menshi
cyose
nibaze yuko bari guca basesagura gucyo ni kandi bafite avenir imbere yabo bafite fitio ni kuvuga yuko bayaprevoya kuzobana hama bakabana ubuzima bwabo bwose je nibaze yuko umudada abwo yari kuvuga ati ducishe buhoro ducishe bugufi hama dukore ibintu bisanzwe sivyo Ngo ni mutipe abonye mudada acishije bugufi je nibaza yuko yari gushavuga ati reka rero nkore mwaye sinirwe ndagurana buryo n'ububamfu kugira nshobe gusatisfiza urya mukobwa
ahubwo
reka nkore nibikwiranye na jewe kuko yamaze kubona umukobwa yaciye bugufi yavuze ati reka basa amafaranga ari ku ruhande tuzo yakoreshe proje rero ikoza je sinibaza yuko yorita ku mutipe mutipe nti yamubeshe yashatse ajya mabezwa yiwe yashatse kugira ashobore gusatisfiza amabezwa yiwe ashobore kumukunda ko yabonye akunda amafaranga Ati rewa kuguna amafaranga reka ndabe basinyene no kunezereza
neza cyane
umutipe nivyo yakoze kuko yakubyaye ko atayafise urumva ari kuba wamuvuye ko rero ko mwasinye hari anye mu mahigwe no mu marushwa waye chanu komeye nzogukunda ndagusonere
mu
mafaranga voilà mu mafaranga yanje ndayafise ndayafise
fyo
timbirako
yose timbira
Ndayafise
badirija
agabo ni atayi urumva rero wewe gerageza ufate mu mugongo umugabo wawe ubu murumwe imbere y'amategeko mwaravuze ati je vraiment zo supporta vyose hama muraje imbere y'Imana uravuga ati je nzo mwubahanda musonere ukwatse bari kose je nibaza yuko rero uwo pratika ibyo bintu hama wewe ukeneye kumuhindura umugabo wawe uzomuhindura ukeneye kuba ku rugo rwawe uzogubaka ibyo uriko uravuga ngo urukundo ariko ruragenda si urukundo ariko ruragenda ahubwo ariko ruragenda urukundo rwa ya mafaranga kuko warakunda amafaranga warakunza amafaranga ego rero aya mafaranga wewe ko wamaze kugwinjiramo utenda wapi
hahe
uzoja Simbi la kolasti. Hama wiyakire.
Neza cyane.
Ujipokeye.
Byarabaye. Bisha fanyika.
Bisha
fanyika. Autakia twara ungine mutu ni ure ure. Sasa utatwara. Uba
rero je nibaza yuko vraiment ugira iforo uka kubaka kwicara ugatekereza. Mukabamwe muri iyo crise ukamufasha kuri aya madeni nyamba bishoboka. Bidashoboka ukamufasha gusinya ati tuzo yari igihe. Kora murumwe.
Kora hano. Kora hano. nta kintu ngukundira nkico nta kintu ngukundira nkico vrema mufashe gusinya mu yasinya yo mafaranga kora ko ndi muri umwe kandi yayatoye kugira ngo mugire mariage mariage yabaye entre vous sawa nane nimba yabaye hagati yanyu ikindi naco rero akumere ashobora kuba wanashaka urabona umukobwa ko yatwandikiye uko kuntu ashobora kuba umuhungu yarabonye ko umukobwa akunda amafaranga canke umukobwa yavuze nti ku muhungu jewe nzo eba natari mariage nziza umuhungu nawe akavuga nti Jesse no guhomba kora ko ndagukunda
sawa Nameridene
warashaka ehe nkwereka karo rero je nkubu dufate ndakundanye numukobwa wo mu kivyeti niko bakunda kugivugamo uco habona hari yaruguru ahantu nyene ahandigeze kuri portaye gusanga umuntu ahagaze wesha ugiye hehe urya kugira kwanza nzinda muronke yanyemere ko tugira mariage sawa mugabe akambira nti eh mbega tudagize mariage kandi boneka wumva ababyeyi gashabazo bigenza gute no kuyikora honye n'urumva tuzoba akugira twiyemere kugira bakubone
utugende ugatukusanya abajya babisibe wose wo mukaminga
n'uzangu kamenge 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 n'ufisi kinga ndamurihira
ukinirambe
neza cyane none ngumva uwo muntu yakoze amakosa
ba umukoga niyakire je ndiko nabivuga niyakire hama nenda bibutse yuko igiteramo kizoba itariki zitandatu
z'ukwezi kumunani
ikuru umunsi wa gatandatu dusigaye iminsi ine gusa rero karibu muze muri benshi tuzabone muri benshi vraiment kwinjira ni kubuntu hama hazaba hari twatunu dusukuye twatunu maze iminsi mutafungura tuzoba duhari
yeye zamaze kuhashika noneho zizoba zihari umunazo bagira
Tiyon ego bya njuha kana gusa hama rero bashirira nashababwira ni mekoze telefone ngiye mushoye kutwakura mutwandikire mugire ico mushikirije
na cyane cyane mba simba kureka tubashimire mukomeza mumviriza Black FM 94.9 mirongo cyane na kare ni bice icenda we are good morning team ni akumera kuri micro ibashirira no indu